Can we make it a bit earlier than that? Yes. This day is the year. Yeah, no, perfect. I've emailed you everything. Thanks. Bye. Sorry, Selena was still cleaning my room, so I just needed a bit of privacy.
No, it's fine. Got on me. This is in 2 days.
My only choice. Angkwazi ukuthi ngilethe ingane emsulwa emhlabeni ukuthi izofela izono zami. I can't do that.
Mntanam, cela uyicabangisise kahle le ndaba. Ayiyokwazi uku-overreact ngenxa yabantu.
Ngumfazi oshadile. Ungenzeka ukuthi ukhulele ingane yenye indoda. Leyo ndoda that happens to be my now half brother. I can't do that. Donald would kill me.
It's okay. It's okay.
I don't really want the baby.
Mpumi.
Yeah. Oh, detective. Ngansiza.
Mandla cela usuboshiwe.
Ngiboshiwe.
Kulandela kuba mgqugquzeli nomkhaphi.
Detective uyazi ukuthi
Mulahluke, Mandla hlanga mulahluke. Unelungelo, unelungelo lokuthula ngoba yonke into ishoyo.
Detective kuba kuba ufanele mina
ukuthi ngikunawe.
Kuleyi kwenzakala nale iliwe. Give me call my lawyer at least.
Ngiyakutshela.
Please please sengicabanga ukuthi lawyer yakhe ngamthola down the station.
Kuleyi.
Hayi bobaba umsabe. Angikwazi ukusaba mama kanjalo nini. Innocent ubaba. Ma,
ma,